Ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire mu Burundi Olicome risaba abakozi ba leta gushira mu ngiro ijambo umukuru w'igihugu aheruka kuvugira muramvya no kwitaho cyane ibisata bizana amafaranga y'agaciro. Urongo iryo shirahamwe rufyire Gabriel yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwo munsi wa kane igenekerezo rya kabiri mu nyonyo 2023.
Nkuko bigaragara ibintu dushora mu mahanga byaragabanutse cyane. Nukuvuga ikawa ipama cyane cyane ibintu byose byitwa ko dushora mu mahanga ubu uya turonka umwimbu kuvya ibintu dushora mu mahanga 20% nukuvuga ko 80% y'ibintu dukora mu mahanga tutaronka amafaranga yo kubigura biciye mu byo bitegwa meje kuvuga kwebwe rero tukabona neza yuko leta aho hantu yasamariye cyane sinaho honyene hava mu bisanzwe uyo mwimbu hariho ibindi bizana amafaranga ni nk'ubutare ibijanye n'ibi bita cooperation development no kuvuga gufashanya n'amakungu hariho abanyamitaye baza mu gihugu abarundi ba mu mahanga hariho ibi aba bakero ba mukera rugendo ibintu byose mu bisanzwe bizana amafaranga y'agaciro bisa nibiri hasi aho rero tubanya dusaba leta yuko yogerageza igafasha kugira ngo ivyo bintu bishoboke ikindi twagomba tuvuge nuko tubona yuko leta ibibona irabona ko hari kibazo gikomeye mbere twajya tujya tuboneraho tuvuge yuko nuko tubivuze muri leta barabona ko hari kibazo kidasanzwe umukuru w'igihugu yirwa arabivuga umushikiranganje wa mbere yirwa arabivuga mwarumvise nujejwe gutunganya muri rusangi ibikorwa vya agence ya Nations Unies ari mu Burundi avuga ikibazo mwarumvise kandi nikibazo nibibazo biri mu maraporo ashikirizwa nki raporo ya FMI nukuvuga rero ko ico kibazo kizwi abarundi bose barabizi araha rero twebwe nuko twako turavuga twashimye cyane ijambo mukuru w'igihugu yashikirije agashikiririza imuramvya imbere y'inzego zitwara igihugu iryo jambo yavuze ati tutaravye neza hazogera n'igihe tuzahemba abakozi hamwe ibintu byo guma gutya batanze akarorero kaubere kw'amafaranga ko amafaranga y'ibintu bakura mu mahanga ibintu biva mu mahanga byose bifite agaciro kama ko mu miliyaridi ni miliyoni 300 murumva ko ari amadorari namwe murabyumva ko atari amarundayo mugabe akavuga ati amafaranga ava muri leta muri berbe ngo ntarenga imiliyoni 200 murumva ko icyo kintu ari ikintu gihambaye cyane ati none ayo mafaranga yose apfa hehe ajahe nimwe twirwa turavuga yuko usanga hari akagwi gatoyi k'abantu bizizira iby'igihugu ugaca usanga twese abaruri turiko turakurikira turiko turagira ibibazo ikimenyamenya ni bitoro ni muri ku mastasiyo yose hari gitoro mubona ibyo amafumbire mubona byifashe gute nimwumva ko muri leta birirwa baraganya ibijanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uronke ibi byose ubwa mbere biva kuyo mwimbu muke nayo masose y'amadovize zoje kuvuga kandi bigaca biva kwa baba bandi aba banyoni akawe kabasuma gafisi kuvuga ko zikomeye nagomba rero mfate kano kanya shimira umukuru w'igihugu bimwe bivuye ku mutima kumva uyo mwitwararika afise twese tugira uwacu ingingo ya 39 y'ubushingiro iravyerekana neza ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa komwa nta murundi numwe afise uburenganzira bwo kujyonona agace kayo kiyongeye ka kabiri kakace kavuga gati umurundi wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu ni bwizwashingiro umukuru w'igihugu mu bisanzwe amaze gutanga iyo ntumbero abantu bose bagomba guca bakurikira nicyo gituma twavuze mu minsi heze tuti hagomba kuba kijya kintu cyitwa système national de l'intégrité gukora na kwinzego kubera urugamba niko shora kubuga umuntu umwe umukuru w'igihugu amaze kuvuga batanze umurongo izindi zego cyazikurikira mugabo nere kubereka ibintu biguma gutyo mu ijambo rimwe rero situation meze nabi cyane ku bintu bijanye n'amafaranga y'agaciro n'ibintu dukenera leta nifata ingingo ntibavuge ngo muri nka opposition mugabo bafata ingingo uko bagiye ku denonce uri komika denonce imigambwe muri opposition ka denonce umunyagi wa ka denonce aba twese tukidoga none gaye tuzadu dufashwa nande no turasabye ijambo mukuru w'igihugu yavugiye muramvya abantu bose bari kurikiza hanyuma inzego zije kubishira mu ngizi bishire mu ngiye atari uko twebwe n'ukuri ntidukeneye kumva aho muri leta bariko baridoga ntibishoboka